ringo igni manyeni. Sama kuri kani cha kuri ngia piko kai 20 kicho po 30 kamati kinjo kakoro ojoni. Kuro magi egeno jo Homa Bay. Tuambe ya wacho ni kukati into too much detail. Nikichwa pro bedu ki tuolo mar bedu. Ni kuro wago mbaka.
Yes.
Mar tuwak. Ni Homa Bay. Dua chalo nani.
Homa Bay, majo Homa Bay duwaro.
Kendo geno gi. Ni be donginyalo yud kodhi mose pim maki puro ok ni puodho tho gi kodhi sirikal ong'e ni kodhi ni emi puro kama koro sirikal chiwo kodhi sirikal chiwo extension officers makonyo agricultural extension officers makonyo jopur e weche magi gidhi go nyime mano geno gi
erokamano kuom miluma mar geno mar Joma Bay. To ginyalo mana keto geno gi ni kuomi nikech giseneno moko matindo ma isetimo urindi mari kaka woman repa mar kaunti ma Homa Bay. Antiere kaendi kod ote mar Ouma Wachara onyisa ni Morning Wood Awasi daer mar wacho ni Honorable Gladys Wanga e jatelo ma is down to earth. Kendo weche mowacho go eko gin adiera kendo aneno kaento chunowa ni nyaka wamiye kom mar gavana.
Gavana inya Ouma Wachara Wood Rang.
Yes, then ote machielo bende maneno kanitire kaendi ote gi kimburore kaendi matamre gino. Kata kamano, akwayo jowinjo gate mantire gwenge mamoko kupogore kod Homa Bay County. Tafadhali ka okin ja Homa Bay, to we laini jo Homa Bay kawuono, mondo mi giwach magin godo kod woman rep margi Honorable Commissioner Gladys Wanga e okinyi niendi. Tumana kukale nyaka lundu maru mayinga. Ja Homa Bay mwana mwana mawinjo tuwag niendi. Nemni Max Studio nona birio. Auchiel abirio, aria chiel, abiria chiel. Namba machielo mar studio kaini Homa Bay. Nona birio, adeka uchiel, ario nonono, adeka ochiko abicha. Kingye niyo kiwogo Homa Bay, toki kibie laini kechadi kudui. Kod mere mawinjo mayingo kinyo masani. Mayinga. Hello. Oyaure. Yes. Yes. Okay, kare kabisa. Lord Jeff Aguko nyisa kani wish nyamin well regarding her quest for Homa Bay gubernatorial seat. She's brave, a complete mobilizer par excellence. Kudos. Mayenga. Yes, omondi wacho ni wokanye? Okay. Okay. Aya, sawa, jaro soja wachi ni udawasi mos na jatelo, analungi nudiso nyawangaya, kata nyagi bob, mao machunye ler matek jaro soja umosui.
Ya, ilukamana ina jaro waka.
Mayenga, hello.